Mgbada nwajọ sọ, nwa ọkụkọ nwe nwo-nwo sọ. Obodo bajọ fịa, onye ọbụna malụkwa n'onwe ya. Ama ndị a na-eze okwu ngwalụ ịveanyi Nwannem. Ọgọ mgbunam, ọkwịa ive m nyọlụ Chim. Ọka efuna, chi anyị ejina, Ikemefuna, Ikemefuna. Ọka efuna, chi anyị ejina, Ikemefuna, Ikemefuna. Ọkwa, agbalụsịa, ngene, ekulu, ngene, agamayọba, agamayọba, isa, kọdịla, anyịna, mma, Kenechukwu Ibedu, Nwannem, bili. Ọka efuna, chi anyị ejina, Ikemefuna, Ikemefuna. Ọka efuna, chi anyị ejina, Ikemefuna, Ikemefuna.
Thank you.